Shoot
Yes,
manje dog, gahlusha
and
shoot
nginzima
amahlombe.
lawo lokho uzwa. Akuyona imbali ungiza ngamuza ke khuluma amasimba la. Ngibona amasimba la.
Ngokuse
Awanti
brand new,
ubrand
takuse
ngithole
brand new.
into engiyishaya laphandle ngithi yabona the Salvatore Ferragamo.
Ngiyabona
La
mahlo.
iblue. Yabona?
Awabatshele ngeteku
Into
kwabahlo.
engithi venge.
Hey
Iperis
mahlo,
vele.
hey
Bali
mahlo,
ifike
hey.
ishuthe le
Hey
ngulo ifike.
mahlo, mele vele
Alright.
kahle.
Yo 11 something.
Ayigugulisha,
11,500
ayithenge
something
nasi
like
sibone
that. Sibone
uzoyithenga
ngiyathenga
yini.
yini. Nakona opela lo. Mhlawumbe ngicela opela lento abayigqokayo. Ophaqa ama-sunglasses imigqa la yoveza.